Ngiyanibulisa nonke lapho kuma ku YouTube channel yami. So ngithi kulesi sikhathi lesi se coronavirus nina bangayisabiyo, nina futhi abangenandaba ne coronavirus abafana nami nje. Xa silala silala ngale nto le. So geza izandla loku clean loku sijongile ukuthi nalapho uhamba khona uloku safe. Geza izandla ube right, exercise. But anyway ngizokubonisa ukuthi mawulala ukuthi wenzani. Kumele ulandele nje izitephu eziwu-3. Only izitephu ezingu-3. So kuze ukuthi ube right. So njengamanje ngiyabona ukuthi ningithumelela lapha i-message lapha efonini. Ngale izitephu eziwu-3. Zonibonisa ukuthi okay wenza kanjani before ulala ukuze uloku healthy uzive unamandla kwi-coronavirus. Thank you. Step number one, sishaya ama push up before silala. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sithethe coronavirus. Step number two, sithathe ibhafa siyahlamba. Uyageza mawulala. Ukususa ukungcola kwe-coronavirus. Siqeda i-coronavirus futhi asiyisabi futhi asinandaba. Step number 2 ke lo. Uyageza qeda i-coronavirus before ulala. Manje lapha sisejobeke. Isikhathi manje kusebusuku. But anyway thina siloko hleni nasekuseni uyayenza lento nasemini na late. Uyayenza lento, uyayenza lento ungena emanzini ugeza. So kubonisa manje u-step number 3. Nangu ke u-step number 3. Step number 3 ke lo. La siya sanitizer la. Step number 3 before ulala. Before uhambe uye ebhedini wenzani. Nangu step number 3. Geza izandla zakho. Hlala uclean, uhlala umnandi, uhlala umtsebelele. Yabo. So ungambamba ungwana, umyekele nje. Step number 3. Sebenzisa step number 3. Before ulala ukhumbule ukuthi ushaye ama push up. Uyageza. Uphinde futhi ugeze izandla kwesithathu. So sonibona ngokuzayo. Khumbula ukuthi thina sisaba i coronavirus, sishaye coronavirus, sishaye coronavirus. Ngithi ufunde lapho subscribe ungalibali ukusubscribe, cofele la button, ngizokuphathela okuningi okuzayo, ngizokuphathela futhi ne solution ngiyakuthembisa ukuthi solution ye coronavirus ihamba njani. Thank you, Mzansi.